to Anambra State Association, ASA, United States, Bo Women, Ngalaba Umunwanyi, ha, no to United States of America, Nona Mba US, no to Umunwanyi, ASA, na Fumaka, Oya. Oya cancer, ejikoga kon, wechikoba, nyocha na ogwugwo, maka ndi wana tunonu na alana, Anambra State, bonde na yaba, oya cancer, kpanwa. Onye ntako ABS, no kuwa hike, chibuzo okoye, gakota poga akuka.
Yabu iha meme inyogu nefu, nkemre na ogigiusu na olu, ndi olue ibo jerom, udajiste sekretariati dinoka, bunke emere sitena mkwado, Commission na ahu maka hike na state ya. Ano kwa ranime ya bu mmeme, wenene ndi mmadu ahu maka ya bu ori ya kansa. Kekwe ahu kikike nke eji amonye nilitelele na Anambra State Health Insurance Agency nke enye gede mmadu di irise. Nyana inye pfewe ahu kikike eji adorego di nde naira buo nye gede mmadu nabo bundi really ori ya kansa mwedu kwa mma. Mbe ona bape ya bu mmeme kwenye isi otu ASA Women USA, Dr. Mrs. Uche Ume, Merika Amata na yabu otubunke, putagori ihe. Iti na enye, Umunwanyi wei kora hahike na state ya. Tia kwere iye basara, ori ya kansa nkai ara na kwa nke na adi nebe wanyi se ya mungwa. Yana ori ya ndi ozone metutu Umunwanyi, ma boku ndi eji huku habizu na state ya na ndi chineke lulolwoma. Kahanya ka ube yabu na ogu nkaburo Anambra State Comprehensive Cancer Center.
Ami. Mwe wisaus local government area.
Namburi nuhu ya konye commission enafu makahike na state ya budoke ntafa mwibidike kenere ndi utuahu dika hasi ejiri egoha agwande mado oria. Makuwe na government nkedi nako okamuta chuku masiludu bua na basi mpo ike ifuna enwe litere onodwa huike state ya nogo dienu nke batara oji iwari una huike ndio peketa mpe kenwe beke waro primary care centers nkedi nimi mwobudu makuwe noria kuyabu Akanachi state ya bu nonye na bakwa mbo. Ihu na eme minara oya kansa nke patara. Eji nyocha mmadu karere puku irinotu bu Umunwanyi maka oya kansa na adi ebesi ya mungwa. Makuwa niye luru pasante ito nandiyangu enyochara bundi negosi kahagari oya yangu. Nke patara na ena gwaze ha ubua. Makuwa na aga meheni nekwesire. Kahu na yabu ayeni bu gare oya kansa bunkedi giderenu.
Ndi hanyo insurance coverage ode. And I think I want when you go for 9 a.m. both Savaka cancer and a mention of primary health care and Sunday hospital here, check Yegi, Abaka, Abaun, Malaki, when a cancer on achieve it, be the treat quite enough.
No, who can ya? Conya commissioner na Fumaka or Dinana. Iha meme na kwa. Ihe nagaranya bu mazidon onye nji mereka amata na ngalabana ahu maka ndibi na mbofese na imu na olu ya na luko olu ha na ASA Women USA. Makwa mkwa na ya bu ministry ya gana abambo na abeta umu Anambra ndido na mbofese maka ekwalite ubibindu state ya. Nukunke ya konyi so chenoge ya bu meme mabrukwa onye ji okoloto o Progressives Grand Alliance. Mwezo okwa onye si anana mbe emere ntulia kenu ke 2023. Mabrukwa onye ji jibuwa kwa adika, okipe state ya bu okamutapitu mande mereka mata. Ni chopota ori ya kansa noge. Bisi sepunte ni guwa ya bu ori ya kona pam pam. Mariozia ndi eji huku ya bizu na state ya kahati nyaka nyagira government. Iji ube uno comprehensive cancer center ahu nkega dinichi. Uri yaku governor state ya bu no yesulu. Onye na chiranya ya bu onye bubu onye omebiu nuna obako omebiu state ya bu uri yaku Antonia Tabansi okoya. Nne utoda ya kawo Anambra State Health Insurance Agency, Dr. Simeon Onyemechi, Onyabu Dr. Ngozi Fediora Nochiranya ya Mereka Mata, na yabu ASA Women USA Mere, Bunkege Nyaka, kwalite onodua huike ndi bina state ya. Uriya kusuludo tie gara ndi ozo, bundia nyere, ihe nzere, nke mwabeke ora wadu noge emere yabu mbeme. Tenoka, ahambu chibuzo kuyemaga kukuwa ABS.